Ngafika eLimpopo, hey kuna mahlathi amahle, kuna ma orange, kune zindlu ezinhle. Limpopo is a very nice place. Lelo veki lelo ke kwasekulungiselelwa umsebenzi ka Dineo.
Hate ke ga phatla. Ke ngake ya setso. Tota tota go gore dinori mo isitse sa ntlhantla re mo felehetsa. Le ke leto la ka la bobedi, leto la mofumagadi le yena la bobedi ya ka ga mofumagadi a le kwa pele.
I was the first one mo molongwane. Ke lokisa. Mollo e tsa ba fitla ke ba beya dipitsa. Ya beya dipitsa. Ene ya ka mo stampo ke sa peile ka montle.
Yeah.
Zange ka pe stampo sabutso man
ya monnate
ha monnate and then ka re shabo it's
o tsiba lube sa mollo
ya
xesha esinalo pha no mama babantwana abanye aba because bingengondim ndodwa kukho nabanye abantwana abakule jeni udine wakuyo konjo mama babo oro anti osis babo bebekhona sizoncedisa abantwana bethu ukubenzela ukutya ukuba ukuvuka ekseni nabo ukubavusa ukuthi bahambe bayokwenza imisebenzi yabo lefu sibabenzile sisale nosana njobu Dineo esiya ukuyofuna amayeza nokuyo ngqusha amayeza
ufumelele
akubathubela ka gore mqombothi mqombothi is not a problem yati wetsa mqombothi
ya itse mo
40 liter no man it's not 40 liters 80 liters
ya mareu
ya mqombothi I could not believe it.
Nge mini yokugqibela ile mini besisebenza kakhulu ngayo apho besisebenza ubulongwe ubusebenzisa okwepolish and then senza imiqombothi sipheka kulungiselwa lo mgidi siya kuwo indlela lebe bemani bes oqosha ngayo ke besixele ba nazi izinto esizawuzenza kodwa besingayazi imfihlo kanye kanye yokuba kuza ukwenzakala ntoni besazi nje ezokuncedisa